my god. Whoa, whoa, whoa. Whoa, oh my god. Whoa, 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 whoa. Oh, fish. Oh, golden fish. Wow. Oh my god. Oh, whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, hey. Whoa, guys. Whoa, 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 whoa. Whoa, whoa, whoa. Oh my god. Whoa. Whoa. Wow. Whoa, 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 whoa. Wow. Oh my god. Wow. Get fishy. Oh, fish. Oh. Wow. Whoa, 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 golden fish.